Slow motion.
Ebona mkunaji limemkuta pele. Michezo Selina kucheze ana nywele.
Slow motion.
Ebona mkunaji limemkuta pele. Michezo Selina kucheze ana nywele.
Mapiga tapishana, usije kunatana.